Timber.
Timber. Stress,
of course. Stress, Mtimbani. I'm not going to stress. Koni awuthi kushayile isitina kuthathela uzulu.
Ngikhonta nendaba ukuthi kwenzekaleni. So uzothi ungishiyile bro.
Ufuna ukungitshela ukuthi kulo mhlaba wonke bro one. Kule kasino wonke bro one. Phiri yonke bro one. Usuke phiri uyowela ngalapha bro wami. Uye bomasinawane, uye bomamlapho bro wami. Utshela uzodwa kuphela.
Bro man.
Hayi bro one.
Anginandaba ungawakhomba bomaphiri, bomapetla, bomawhatsapp.
Yeka lomntana muhle kanjani bro one. Bheka lo mntwana muhle kanje bro. Uzongitshela ngosodo.
Arifumana ngitshelelani.
Ngilalela bro.
Khumalo uwaba sothandweni mara bro.
Sethandweni. Ehla ka ungitshele. Mongibhekile, ubonile ubona igame. I've been there bro. I've been there. Ngagili. But I realized ukuthi anyeke ngizophila fethu. Ngizokhathaza utshile. Umntana uzalwa umunye umama bro. Life continues. Yabona get your success before Tolu Chiri.
So my hot man,
I'm going to go to the next thing. Jinda buchera nyaka kenzelele. I mean too much. But success yakho is a na buchera. Ayitho. Baba manje uzothina uzibule u depressed impithi. Iba grand, smile ntwana. Akusumthimba nengumaziyo lo. Mthimbani, hayi man Thimba. Apula
ola khroti.
Dank Thimba. Dank Thimba.